Nā e rua wiki tātou e pōti ana I te manu o te rautau, ko te manu I toa, ko te pū teketeke. He tūranga tēnei I tino whakataetai hia. Tai atura hoki ki Amerika me tētahi o ngā kai whakataki pauaka whakaata rongonui o reira e whakatairanga ana I te manu I hiahia ai kia toa. Kia hatia, hei tā Timoti Tiakiwai ahakoa te whakahirahira o te whakataetai nei. Ko te karere nui ia, I nā te mahi nui tonu kei mua ia tātou, hei āta tiaki mā tātou I wā tātou manu taketake.
Ko whakainoatia te manu o te rautau.
No bird on earth more deserving of the title bird of the century than this one right here.
You know, getting awareness of New Zealand and getting awareness of the fantastic bird life in New Zealand is a great win, I think.
Ko te pūteketeke te manu o te rautau, he kaupapa tēnei ka whakahaeretia I a tau e te reo o te taiao, enari, nā te hurina rautau o te kaupapa I uru e tahi manu, kua kore haha.
New Zealanders have this kind of weird and gorgeous relationship with Bird of the Year, and this year being our centennial, we decided to up the ante and make it Bird of the Century.
He whakamaumahara anō hoki tēnei momo kaupapa I te tata meto o etahi o ngā manu o Aotearoa, pērā anō I te pūteketeke. He manu e kore e tino kitea I te tanata. Ahakoa te piki o ngā momo kaupapa tiaki I ēnei manu, I ēnei rā ka noho o rātou nama tata ki te kotahi mano noiho I Aotearoa nei.
Part of that is that we've got five extinct birds in the mix. Birds that went extinct rough enough within the last 100 years, just to remind ourselves that, you know, it's not necessarily all sunshine and roses out there and that we've still got a lot of work to do to protect those birds that remain.
Ko tētahi āhuatana ohorere ko te uru mai o John Oliver ki te whakaputa kōrero mo tēnei manu I ngā momo hōtaka kōrerorero o Amerika. Nā tēnei I piki te maha o ngā pōti I uru mai mō ēnei manu mai te 60 mano, tae no atu ki te 350 mano ngā pōti ngā o ngā mahi.
Well, first we've put up a billboard in New Zealand.
Yeah,
this is in Wellington. Yeah. Lord of the Wings, yeah?
Yeah.
Me te mīharo o te reo o te taia.
Well, we were aware of it. His team got in touch with us earlier in the year and asked if they could participate, and we said, why not?
Ko ngā tūmanako kāora anō te manu nei, nā tōna rere ki ngā tōpito o te ao. Timoti Tiakiwai, te karere.